sun ji kujera sun fito sun sha shi rawa in yi asharawa rawa sun kuma yin rawa nayi a gami na kalli sabon takun kawa kar ku tsagaita ban ce ku tsaya ba mata kidan da yan matan nan nake kireya mai kidan autan kuma